Ekimu ky'obasooka okutegeera.
One thing you need to first know.
Tewaliyo mbeera nnene.
There's no situation that is
Mukama gy'atatambaala.
That God cannot attack.
Tewali mbeera nnene. Mukama gy'atatambaala. Tewali lusozi luwanvu. Yesu batasenteza. Tewali
Tewali mbeera nnene.